Ni wewe Bwana, 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 Riyane riba riyano robo zika, riyano robo riyane riba yandu, roko zaya riyane riba ye, roko zaya riyano robo zaya, riyane riba riyano robo ziye, raka zaya riyano robo ziye, roko zaya riyane riba ziye, riyano robo riyano roko zika.